Engineer Manara, soma hiyo.
Nimependa Simba,
Simba.
Nimependa Simba,
Simba,
Simba, Simba, Simba, Simba, Simba,
Simba,
Simba, Simba, Simba, Simba,
Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, mshabiki wa Simba hujajijua, Yanga ni vibonde wetu hakuna asiyejua, pia ndio mke wetu ila anajichubua. We shangiria we kagere we
Simba Sports,
shangiria we kijuya we
Simba Sports.
Nimependa Simba mshabiki wa damu mimi.